أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. Uno munsi ni munsi mukuru ku Bayisilamu tuwita Eid al-Fitr, ni ukuvuga ni umunsi mukuru wo guheraheza ibikorwa bya kigoro kadasanzwe Abayisilamu bari bamazemo ukwezi kose bisonzesha ku murango kandi basenga Imana bidasanzwe mu ijoro. Kuri uno munsi rero niho Abayisilamu basubira kandi mu buzima bwo gutangura gufungura ku murango, akaba ari nacyo gituma kuri uno munsi bakoranira hamwe kugira ngo basenge baninahaze Imana bayishimira kubona yarabashoboje gushobora kurangura ibyo bikorwa bihamba ibyo kwisonzesha no gusenga Imana bidasanzwe mu kwezi kweranda kwa Ramadhan. Uno munsi mukuru wo gufungura guheraheza amafungo nibyo n'umunsi Abayisilamu barekuriwe gufungura ku murango, mugabo kandi bahamagariwe cyane cyane gushigikirana no gufasha abatagiraho bikora, abakeneye imfashanyo z'ibifungurwa ibyambagwa, ko Abayisilamu batera agacumu k'umwe mu kubafasha no kubashigikira. Hanini rero nibaza ko kuri uno munsi Abayisilamu icyo babujijwe ni ugukora icyo cyose Imana itubuza. Ibyo bintu bitajyanye n'ubuntu bw'umwisilamu, Abayisilamu bahamagariwe kubyirinda kuri uno munsi mbere no mu yindi minsi izokurikira, kuko mu kwezi kwa Ramadhani nibyo ni nk'igihe cyo kugerageza kwisuzuma no kwisubiza ku murongo. Dusaba rero yuko Abayisilamu babandanya mu nzira yo kwegera Imana no kwirinda ibyo Imana itubuza, cyane cyane bakore ibyo Imana idusaba gushyira mu ngiro. Tukaba rero hanini mu kwezi kwa Ramadhani tugaragaza ibishoboka byose kugira ngo turangure ibikorwa n'amasengesho twegereza cyane ku Mana mushobora byose. Icyo nicyo gikuru. Tukaba rero hanini dusaba Abayisilamu dutera kama Abayisilamu bo mu Burundi ko ingendo n'inyifato bari bafise mu kwezi kweranda kwa Ramadhani ariyo babandanya bagirana nyuma y'ukwezi kwa Ramadhani, nk'uko basenga Imana bakisonzesha bakirinda ibyo byose Imana yaziririje. Tubasaba yuko bobandanya muri iyo ngendo no muri iyo nzira. Duhamagara Abayisilamu cyane cyane turazi ko ari abakozi kandi bakunda ibikorwa, turabahimirije rero kugira ngo iyo ngendo gukunda ibikorwa baze barushirize, cyane cyane bashigikire intumbero za Leta Nkozi, Leta Mbyeyi yiyemeje kugwanya ubukene. Iyo ngorane y'ubukene itwugarije, twese duhagurukire hamwe kugira ngo tuyigwanye, turongowe imbere na Leta Nkozi, Leta Mbyeyi. Ubukene tubugwanye, tubutuze mu gihugu cyacu kugira ngo Abayisilamu n'abenegihugu bo mu Burundi bose tuve mu bukene mbere mu myaka iri imbere mike, dushobore kwitunga mu bifungurwa, dushobore kuba mbere mu bihugu biteye imbere nk'uko tubyumva mu yandi makungu. Ibyo rero bizotumwa n'uko Abayisilamu n'abandi benegihugu twivuye inyuma mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere, tugakurikiza cyane cyane umurongo duhabwa n'abaturongoye n'indongozi z'igihugu.